Yabona ke mntaba uqanda ukucela. Mna sendivela eFort Hare. Ngangicunzi, ngithatha kancinci. Sendivela eFort Hare. Sendivela ewusu. O standard 5 yena ndinayo standard 5. But sendivela eFort Hare. Ndiyo faka insimbi. Hayi! Ha! Uzawuthini ndangena nje eFort Hare mama. Mama saka ndingene. Ndangena. Na sisuka phanga phakathi. Ndiyalazi ivumba laseFort Hare. Nelase kuso ndiyalazi. Yiyeka nje ba ndatitshwa itishara engaqondiyo. Yatitsha le tishara kukhem yokuqala. Hey, wayibeka mani mama indaba enkomo. Hey, ndaqombayo ya yayibeka inkomo. Qha make ndisibambe. Leyo ke soke kundwebe mna esikoleni make ndiyihle nje ndimjoke nje. Ndecwaka kuthebe sibeni. Ndandingayazi binhlanzi xa izala izala ngolaa hlobo. Izalela lapho ndayirhangarhanga. Hey, wayichaza utishara qomba you are no cwaka, anothi cwaka. Hayi mani ndimncoma, yo tishara. Yayitetshi ifishi. Wathi utishara kwedini uthi utheni ndaqonga hayi yinto ndimothusa utishara because utitsha ifishi nyhani okay mandithule ke ndaqonga ndiyilungise mhlawumbi ndithethe rongo ndamncoma vir yho hayi tishara yayititsha intlanzi wena yandikhupha esikolweni loo nto ngetisha omnye umama uyandihlebe emyenini wakhe uroja laa nto ayithetha athi itishara titshi ifishi ayondlela uthe ndathi hayi unyanisile umama tata ndayiqonda nam laa ndlela ayiyondlela but ndifuna uqonda ke kumam uba utishara wayetitsha iakhawuntingi ndithi yho hayi tisharo uyayititsha iakhawuntingi uthemba ngendingekho sikolweni wathi le mama hayi uxolo